Makamaka whanana, tētahi iwi I te motu o Waiheke kia aroai te kaunihera arohe o Tāmaki Makaurau ki tō rātou Urupa Tawhito kei raro iho I tētahi wāhi whakatū waka me te arahi koi matua o reira. He oi hei roto I te pūrongo a rā paera tā whai kā kitea e hara I te mea ko te Māori anake te iwi e whakaaro nui ana ki te kaupapa nei.
He arahi koi mo te iwi kāinga o Waiheke. Engari kei raro iho ko te Urupa Tawhito o Ngāti Pāua. Ko tō rātou hiahia kia mōhio te iwi whānui, he wāhi tapu tēnei.
So the question is simply, where's our humanity? Where's the regard for us as human beings in our ancestral places?
I te tau 2006 I kitea e tahi koiwi I raro iho I te arahi koinei. Kei reira hoki e tahi kohati whakamauma haratana, enari kaore tonu te kaunihera o konei I te whakaae he Urupa Tawhito tēnei.
The council, the Auckland City Council and the Waiheke Community Board, in their arrogance, are choosing to discount and yet again ignore local iwi's concerns about this area.
I think it was a budget issue, actually. I think at the time council thought that it would be enough just to move the koi iwi, to disinter them and place them somewhere else.
I tēnei wā tonu e mahi tahi ana a Denise me te iwi o Ngāti Pāua ki te whakatika I nā raru nei.
Ko tā Ngāti Pāua e hiahia tiana kia hikina te arahi koe nei, ka whakatūngia he tohu ki konei e ki ana he wāhi tapu tēnei.
We made a mistake this council did when we put the footpath in. We need to fix it.
Engari e haranake tēnei I te take a iwi nei, engari he take hoki mā te hāpori.
Why weren't we consulted about how we feel about this? Because there's a lot of us who feel that if this was a Pākehā cemetery, there is no way that it wouldn't be recognised. Why are they not recognising it because it's a Māori cemetery?
Kei te whakaaro tonu te poari a Hāpuri o Waiheke mena rānei ka whakaerātou ki tā Ngāti Pāua whakatau. Rā paira tāwhai, te karere.